Mugihe leta y'u Burundi yamaze gufata icyemezo cyo gufunga imipaka y'u Rwanda ndetse ku munsi w'ejo kwa kane ikaba yaramaze no gufungwa reka umuntu asubize amaso inyuma yibaze ese ni bande Ndayishimiye ashaka bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kumenyesha abanyamakuru ko igihugu cye gishaka abahungiye mu Rwanda nyuma yo kugerageza guhirika ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza ku itariki ya 13 Gicurasi 2015 icyifuzo u Rwanda rwasobanuye kenshi ko rutacyubahiriza bitewe n'uko impunzi zigira amategeko mpuzamahanga zirengera yasinyiwe i Geneve mu Busuwisi muri Nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe muri rusange leta y'u Burundi irashakisha abarundi 33 ishinja kugira uruhare mu igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza nkuko bigaragara mu nyandiko y'urukiko rw'ikirenga yo ku itariki ya kabiri Gashyantare 26 abashakishwa bari mu byiciro bigera kuri bitanu barimo abasirikare abapolisi abanyapolitike abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'abanyamakuru amakuru yagiye agera mu itangazamakuru nuko muri aba bashakishwa na leta y'u Burundi bamwe muri bo bahungiye mu bihugu bitandukanye hari abari mu Rwanda abari mu Bubiligi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi Tito Rutaremara uri mu bagize akanama ngishwanama k'inararibonye mu Rwanda ubwo yari mu kiganda Choice Live yemeje aya makuru agira ati bamwe nibo baje abandi bahungiye ahandi uyu munyapolitike kandi yasobanuye ko mu bahungiye mu Rwanda n'abasirikare barimo kuko abasirikare bamwe ngo bari mu mitwe nka Red Tabara ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati abantu bahungiye hano barahari abayobozi babo ati bagiye no mu bindi bihugu ati ntabasirikare bahungiye hano mu Rwanda ubwo n'abanyapolitike bavuga ahubwo bahungiye muri Kongo abandi n'abaturage bamwe rero muri 33 bashakishwa urutonde rw'abashakishwa na leta y'u Burundi ruri abasirikare 8 Major General Godfrey Niyombare uyobora umutwe witwaje intwaro wa Frodebu Major General Poncier Gaciubwenge Major General Jeremy Ntirangibagira uwitwa Brigadier General Gilbert Habarugira Brigadier General Moise Nzeyimana Edouard Nshimirimana na Lieutenant Colonel Arcade Nitegeka na Emmanuel Major Ndayizeye rurimo kandi abari ba komiseri bakuru muri polisi nka General Ronald Ngendakumana General Guillaume Nabindika na General Edouard Nibigira bakundukize Liboal wabaye umuvugizi wa polisi y'u Burundi nawe wari mu bashakishwa yapfiriye mu buhungiro muri Nyakanga 2017 abanyapolitike bari kuri rutonde ni Bernard Basokoza wabaye vice president w'u Burundi Leonidas Yatungimana wabaye umuvugizi wa Nkurunziza Moyize Bucumi wabaye ministre w'ingufu Jean Minani wabaye umuyobozi mukuru w'ishyaka Sawanya Frodebo Jeremy Minani Onesme Nduwimana na Alexis Nduije mu bashakishwa kandi harimo abanyamakuru nka Bob Rugurika uyobora kimakuru RPA Radio Publique Afrique ijwi ry'abanyagihugu Arikade Habyarimana Gilbert Niyonkuru Patrick Mitabaro wabaye umunyamakuru wa radio Isanganiro Patrick Nduwimana Innocent Muhozi na Anne Niyuhire abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu barimo Pacifique Ninahazwe uyobora umuryango Focode Margarita Barankitse washinze umuryango Maison Shalom Vital Nshimirimana na Armeri Niyongere nabo bari kuri urutonde aba bose urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rw'abakati igifungo cya Burundi badahari rutegeka ko imitungo yabo igurishwa kugira ngo yishyure ihazabu yose hamwe baciwe ibarirwa amafaranga akoreshwa muri iki gihugu cy'u Burundi miliyari imwe n'igice
duhere mu Burundi mu nama y'umutekano yahuje minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abayobozi bashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza yamenyesheje ko imbibi z'u Burundi n'u Rwanda zifunze guhera kuri uyu wa kane inkuru irambuye tuyibaza Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda
mu nama yahuje umushikiranganji Martin Ntiheretse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamusitaneri bose be n'abarongoye amazone mu ntara ya Kayanza tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi uwo mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano w'iterambere rusange yamenyesheje ko leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose u Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka mu mazi no mu kirere mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota ataruguhekura u Burundi
n'umunsi twatubwa imipaka kandi utazugenda nka Dayira ingo yafashe Dayira biye mu byumbe ntagiye kuvuga ngo nshingo n'impaka senyine cyangwa kanyaru ngo biye mu Rwanda byamye nabibona aho dukeneye n'abari bari ngaho gatatu twabirukanye nabo bose kubera twasanze dufise umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi mubi Perezida w'u Rwanda twarahagaritse imigenderanire nawe zikaba nziyihamye kuko afise imigambi idatomoye niwe abitaka inkozi z'ibibi zononera abarundi nka zose ziciwe
iyo migenderanire mibivugwa n'umushikiranganji n'interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Koloneli Cishayore Haimi yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato buramatari Cishayo n'abarongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe rya Amerika ko kese ibyo byashitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makumine iyo ntara hatekanye
n'ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramo kubagura duca dusubira inyuma ariko nta cyanonesaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye turiko turakizura tukizura yuko baba baramasada b'u Rwanda bari baje gutata kugira baraba ingabo z'u Burundi zoba zikamangamiye tunavuga yuko ubwo bw'intara nta migenderanire ikomeye n'ingabo z'u Rwanda kuko twabonye cya kamaro kuguma tugirandira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwimba
Musi ntara zihanuriwe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza mu ntara ya Cibitoke ni abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheri hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira gufunga iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda yabishikirije mu ntara ya Cyamuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2019 ukwezi kwa 12 yongera bisubira mu mijambo yashikirije abarundi risozera umwaka w'2023
iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabiro bakoreramo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko ari icinzoya bariko bari mu rwango bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu bivyo bihugu bibiri
kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku genekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 mwaka 2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22 Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya leta y'u Burundi Leta y'u Rwanda yamirekure ibyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku genekezo rya 2019 u Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanya b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi icyo gihugu cyasabye u Burundi ko ibibazo bufise byoganirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022 na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abasi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015 leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuruno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyine yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibyo bihugu ikaba iciye kubiri n'ibyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC n'ingingo yakiwe nabi na bamwe mu banyarwanda twaganiriye bamenyesha ko kuza abaturanyi kugendereranirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja i Burundi agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
tujye noneho i Bujumbura aho umunyamakuru Floriane Irangabiye ejo yitabye urukiko mu mwaka ushize yari yajuririye igifungo cy'imyaka 10 yahawe ashinjwa ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imitwe irwana n'inkuru ya Pierre Cravenio Nkuru
Floriane Irangabiye yarengutse muri sentare ntayinyuzwa igisata ca gasambura manzi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yitabye muri sentare inyuma y'umwaka urenga ko indwi imwe akatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10 uwo mumenyesha makuru niwe yunguruje urubanza ari kumwe n'abashingwa manza biwe kuko kubgabo icaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imigwi igwana atacu yakoze na